An gi nyinga iluonga ni Yunis Akinyi, an gi higa 21. Fistula dago bang' higni 2 kana na kode. Seche manotera e pala nogole kanen ng'ama nosetho. Seche mane ayaw osiptal manotera theatre, makoro bang' yaka koro oseduok e ward, koro ema yudo ka koro lachuok to gi seche go ne pok ang'e ni en tuo mane. Seche mane an gi fistula ngimana ne rach, kech niyudo ka koro ok anyal dhi kata sikul, ok anyal dhi kata kanisa, ok anyal dhi kata mana ir kata ka jirani ok nanyal dhiye. To nane winjo awinja chunya ni an garufu moro manok ber. Kadhi kuma ji nitiere. Seche mane an gi fistula nanenra e chunya ka an ng'at moro mok chal dhano. An ng'at moro ma yani ngimana. Seche mane ayudo thieth, ngimana nolokore. Nyo manyien gi amorago, sani kuringina sawa, anyalo bi jaduong'. Anyalo dhi loko ohanda, anyalo dhi kanisa, anyalo dhi kumora mora, anyalo dhi wuoth. Kuransawa, ngima manyien mamora.